Ungesusi ngeke imele vala umlomo uvule indlebe wemamgobhozi awuvule indlela ngiqonza
uphi yena uJimbo
mazi phethe
awebolo
sisithile bethu bafethe sami ngisobuka indaba ngisho
indaba kuyindaba
bethu lokugwa kokujwayeza indaba
phethe
yabona nje phethe
ngibingeleleke indaba danyuz uthi uBandile Mbongi esaphinde sahlangana naye babukeli ke nginiphatheleke i-top 3 yama idols ngizoqanja ngoma backup RSA lapha ethi nje ucela ukhisi and nami uyicwele ngomela umise kanje u3 konzoizwa kahle anibule evide landelayo
shone khona le
oh shit
my bag
No, it's not good. Have a good time.
Simbonile laphani ke uyacela ukhisi and serious sesiyadlula ke sakumanzi 24 hours umfana waseMaritzburg and yena uyacula ke if ubathanda uPopahla po Mickey Mouse noma Teen Titans lana ke singena ngePeppa Pig na ivide landelayo
Cool Kids. We are the Cool Kids. We are the cool.
Wow! Pumping a little dirty lawn.
Oh my God!
How fancy! Don't suppose.
What job am I doing? I'm
saying about. I got another tenseka la. So.
I got to go.
I'm not funny. Are you kidding me? In that cool eye.
How you don't know what you're
doing? See again.
Cool kids.
Ibu, manzini. Msangano phela lento ayiculayo. Cool kids.
Aw rubbish lento ayiculayo, beta naye.
Hey, hayi sibonile ke video yamanzi 24 hours lapha naye uyacula impela mfana ndiyababukela uBoba seza kumbevu ke lawo njengempisi ke ucula isilungu ke ifusazi isilungu ifungasazi uzofama headset ungezwe kahle yabo nangu kumbevu la umbevu ungangiphazama isprang sesitudio nini nawo lo mkhuba wenu ke nina ke ningayenzi lolo siyadlule kule video elandelayo
is umbevu njengempisi
I love you I need you love you Nedu.
Again, Baba Mlo Bafetu. Bafetu. Yabona Bafetu. Ngiyabiza ngoba Bafetu ka. Ma, wayaphisa uma ufuna
manje. Hey, love you.
Stantsi.
Oh,
ubaba wakhe.
Ubaba wakhe. Uyena lo sesithwaba kudala. Uyampika ngoba ecula la.
Usibona ngokuthi asisho ngolutho kodwa usethi
uyangibiza uma. Kodwa uyena usiyasobuka
le. Yena hambe manje sengena
baba phela usuhambile bafethu. Ngamjaji umuntu. Asimjaji bese nami uvele uma bethe la. Nathi mina. Wawavele manje ngeke ngathini mina. Ngoba sekuvele baba wakho usiyabalela.
Hayi mike manje.
Hayi bafethu sekufile vele. Lezindaba seyiphelile ayimotsha
bolo.
Correct.
How are you, man? Such a chat with my room. Oh, life. Oh, life. Oh, my goodness. How get close? My goodness. Injured. Babugele ni mina obusuku obuhle isifani oh ni mina obusuku obuhle hayi phela ngeke ngiphazamise bafanele ni mina obusuku obuhle hayi suka